Jamboni. Opportunity to wish all Muslims and all Kenyans a pleasant, happy and celebratory Eid Mubarak. Ningependa kuchukua fursa hii kuwatakia wenzetu Waislamu wa Kenya na ulimwengu mzima happy Eid Mubarak. And thank you very much.